kiringo cyo gukukuruka cyashyizwe ku myaka 65 ati iyo myaka wewe kubwiwe ni myinshi ati turavye abantu b'ibishomere ngene bangana muri kino gihugu abarondezi bakazi ni benshi nti byari bikwiye ko haba baduza ikiringo cy'imyaka umuravye ingene ngira nti mubimenya abakozi bakorera leta bakora ubuzi ngaha mu gihugu cacu benshi bashika mu myaka yo gukukuruka bakarira bakarira kuko babona ko ataho bagiye ataco baba bafise kizoshobora kubafasha nibaja muhira kuko ntibaba barategekanije akazoza nkuko umwe yamaze kubivuga imishahara abakozi baronka ngaha mu gihugu niyo juste kugira ngo umuntu abeho rero hageze kuja mu zabukuru usanga ari ngorane usanga basaba ari benshi kugira ngo basabe babandanye bakora akazi rero muri projet yo hari hagiwemo yuko bokora gushika ku myaka 70 nibyo byasabwa baravye ingene abakozi bari ku kazi bashikanye iyo myaka 60 baca barira baguma basaba bari biyumviye ko boshikana ku myaka 70 ariko iyo myaka yacigabanyushirwa ku myaka 65 ari naho nyene icubahiro umukuru w'igihugu mubona yuko haci yafatwa ingingo yuko abantu botunganirizwa bakaziganirizwa kazoza ku buryo hageze kwaja muzabukuru atorira ni naho mubona ko hariho ibiriko birakogwa yuko umuntu agiye muzabukuru azoshora kuvuzwa atangora ni aharamaze kujaho ordonance ni kuvuga ko ni muri iyo ntumbero kuko byamaze kubonekana yuko abantu bageze kuja kuja muri pension bose badika makete basaba yuko bo akazi kabo bobandanye bagakora gushika ku myaka 70 ni muri iyo ntumbero rero nkuko mubivuze imyaka 70 ntiyafatiwe kuko effectivement biboneka yuko hari abantu bakiri bato benshi bakeneye kuronka ubuzi ariko tubonye hisunzwe ukuntu ubuzima bumeze ubu byarabonekanye ko kubarungika systematiquement ku myaka 70 hariho benshi bagera muri pension ubwo nyene bakaca bapfa ko baba bavuze icyo bikora ko babuze icyo bafungura rero nka leta mvye ibyo byose ni ukubikorera ko kugira ngo bagerageze gufata le juste milieu ku bantu bose abarondezi bakazi n'abaja mu zabukuru nabo ntibace bagenda kugira ngo bace bapfa ni muri iyo ntumbero rero iyo myaka yagerageje kuduzwa koko datacho yavuze ku bintu bijanye no gusaba retraite anticipée ku bintu bya retraite anticipée biri muri code de protection sociale ntibiri muri code ya travail kuko no kugira la part des choses mu bisanzwe hariho relation entre le code de sécurité sociale na code de protection sociale code du travail iringaho kugira igire prévention ni abantu barabe ko ama risque yabaye yatunganije abantu ntibaje ntibakora akazi karimo ama risque hanyuma ibonye ko hari ahantu ibintu bihaye biraba nabi bica bikoregwa muri ministère ya solidarité ariyo ifise mu minwe yayo code de protection sociale niyo nayo nyene nitunganize abantu bageze kuja mu zabukuru fonction publique icirungi kata umuntu yarageze kuja mu zabukuru umuntu ari mu zabukuru atunganirizwa na ministère ya solidarité ikoresheje code de protection sociale rero muri code de protection sociale harimwo bara prévoya kaya ntuze ya retraite anticipée muntu nk'umuntu agwaye bibonekana ko agwaye arashobora kuja gusaba retraite anticipée akagenda muri retraite 10 ans avant l'âge ishinzwe yuko umuntu ashobora kuja muri retraite canke umuntu asaba retraite anticipée pour convenance personnelle nawe nyene arashobora kuyisaba akayironka 5 avant l'âge itegekanijwe ibyo byose code de protection sociale yarabitegekanije